Lesgezindaba ze 1KZN TV ifundelo samkelisoka ngqolonga ngikubengelele imbukeli naze ihamba phambili usungula namhlanje. Uyaqhubeka usizo kubakhahlanyezwe isichotho usesulile esikhundleni bengongqongqosho wezemidlalo kanti indle yamakhosi gxeka ukubulawa kwenkosi eKokstad. Ziyaqhubeka ke izinhlelo zokutakula abantu abakhahlanyezwe isichotho othongathi ngaphansi kwa-Ward 62 eThekwini KwaZulu-Natal ingaphezulu kwamakhulu amabili imindeni nemizi ethintekile kanti ke kumanje abanye bagcinwe ehholo lomphakathi ngaphezu kwalokho ke babalelwa ke eshumini abantu abadlulile emhlabeni kulesi sifundazwe ngenxa yesichotho.
Kodwa ngithi inhliziyo yami kukanjani uNkulunkulu ukhethe mina kanjani? Lezi ngane zakhe ngizoyithini?
Sisenzeni isimo kwemndeni eshonelwe othongathi umndeni wakaZikhali futhi kunzima ukwamukela ukuthi indodakazi yabo okweyona ibikade ibondla ayisekho emhlabeni.
Angangenanga nasendlini mangizwa wafike nje wehla lo. Sejikisa imoto sothi uyaphuma. Mayethu uyaphuma isihlahla sawa phambi kwemoto. Shuthi wabona ukuthi nasi isihlahla siwa phambi kwemoto. Seyaphuma uyabaleka ukuthi ufuna ukubuyela endlini yadadewabo. Ngalesikhathi ethu uyabaleka kanti nasi isihlahla sizowa. Sesiyamshaya ke. Hey angazi. Yebo bona kubuhlungu ngoba akumina ngedwa iphindi into yami isho njalo ukuthi akumina ngedwa
iminyango kahulumeni eyahlukene ihambele kule ndawo ongungqongqosho umnyango zokuthuthukiswa komphakathi uthi kumanje sebeqalile balethu usizo lokuthi abahlali bakule ndawo bekwazi ukuthola usizo ikakhulukazi lomazisi kanye nezitifiketi zokuzalwa.
Njengoba kuphephukile nje kuphephuke i-material kwaphephuka kwaphela ama-documents kwaphela zonke izinto. Izimpahla izingubo zabantwana beziphuma endlini ziphume zilahleke kude. So ke sila ukuthi siprovide i-uniform yesikole. Usasa uzoya kosithengela le uniform yesikole baningi kakhulu ke abafundi abalahlekelwe i-uniform. Kuphinde kube ama-documents abenza bakwazi ukuthola izibonelelo zabantwana. Ama-documents angama-ID, awukwazi ukuphila e-South Africa ungenayo i-ID. So ke izimo ezinjalo esithi sizoletha ama-social workers wethu ukuthi azokwakha la. Azokwakha ke azoba nenxiwa la mayor akwazi ukunilekelela kulezo zimo obonayo ukuthi zimbi kakhulu. Kulomndeni wakwaZikhali nje basuka engwavuma. Endaweni ekude sesithe kubona okungenani sizobona ukuthi silwenza kanjani impilo ibelula ngoba very soon kuzofanele ukuthi bahambe bayofihla othandiweyo wabo.
Ongosihlalo we-IFP namhlanje ufikile kule ndawo ukuzoletha usizo ikakhulukazi lokuya ngasethunjini.
Okhulu kunako konke usizo esilethile la ngoba sinohlelo ezizama ukulakha ukuthi abantu bangabulawa indlala usuku nosuku. Noma kukhona impahla esiphetheyo ezodluliselwa kuwona umphakathi kodwa okhulu kakhulu ukuthi usungu nosuku balala bedleni sizama nathi ukubamba iqhaza ke njengoba bonke abantu ababamba iqhaza ngoba asikwazi ukusonga izandla uma ngabe abantu bakithi bekulesima esikusona siyasibona isimo esilikhuni esingaphezulu ngisho kahulumeni esidinga wonke umuntu ononembeza nomuntu nje othanda abantu onozwelo ofana asondele futhi siyahlaba ikhwelo ukuthi akusondele wonke umuntu ngoba ngendlela lomphakathi olimele ngayo mkhulu kakhulu umonakalo khona la isimo salapha kakuhlezi abantu abayiziqumama abanye baba namandla okwakha lolu phahla abahlezi kulona kodwa sekulikhulu njengamanje njengoba bekulesimo bazokwenze njani manje sizohamba nabo lolu hambo ukuze kube sekugcineni akubona nje ukuthi sifike namhlanje kuphela sizoba nabo ukuze kufike esiphethweni sesimo ababhekene nazo siyohlukana nabo uma ngabe sithi sekuxazulekile lesimo ababhekene naso.
Okwamanje basayisikhombisa abantu abashone kule ndawo kanti sifundazwe KwaZulu-Natal ba-11 sebebonke. NguTeboho Sibisi wezindaba ze-1KZN TV ku-Channel 261 ngisemagwaveni othongathi.
Usememezele ukwesula kwakhe njengongqongqoshwe zemidlalo nezobuciko kuzwelonke uZizikodwa kulandeleke ukukhishwa ngebheli ka-R30,000 ecaneleke lithinta ukugwazola ngemali engango R1.7 million ngeqhaza alibamba ekuthenike i-City of Joburg inikeze inkampani ehlinzeka ngezobuchwepheshe amabhizinisi naseminyangweni kahulumeni i-EOH Trading ethenda lika-R400 million. Ukodwa-ke nesikhulu esiphezulu kule nkampani uJehan McKay banikweke le bheyili eyizinkulungwane ezingama-30 umuntu ngayedwa namuhla bavele enkantolo yasePalm Ridge eGoli. Usihlalo wendla makhosi kwisifundazwe KwaZulu-Natal inkosi Phathisizwe Shingu uthikhuza kehlabe silokhu sanda sokubulawa kwamakhosi kanye nezinduna kulesi sifundazwe lokhu kulandela ukubulawa kwehluku kwenkosi esize sakwaNhlangwini kokustata uMbros eMakhoba kaDlamini odutshulwe wabulawa esendleleni ebheke ekhaya. Ekhuluma-ke neziko lezindaba undaba ezithu ukuthi amakhosi onile akubeke nendlela yokuthi-ke kuhlalwe phansi kukhulunywe engabulawa. Kusho lokhu-ke kade bezokhuthaza abafundi basebuhle bethu High School esemzumbe kemkhakha kabangayi thathu masebeyofunda kwimfundo ephakeme kanti-ke bebehambisana ne-Brand South Africa.
Njengemizamo yokukhuthaza ezemfundo, usihlalo wendle yamakhosi KwaZulu-Natali inkosi uPhathisizwe Shinga ithi behambisana no-Brand South Africa bafundisa abantwana ngemikhakha okufanele bayithathe uma sebeya kwimfundo esemazingeni aphezulu, kanjalo babacitshe ngezindlela zokuthola imfundazi. Lokhu bakwenze behambela isikole esisemzumbe ubuhle bethu High School.
Kuzokhulisa abafundi ngolwazi nangendlela abafanele bakhethe ngayo ama-careers abo. Sizobaqeqesha kuloko nanendlela yokuthi uma beya ema-university bazokwenza kanjani kube lula. Indlela yoku-applya, indlela yokuthola ama-bursaries nokuthi bakwazi ukukhetha kahle ama-careers okuyona abazokhula nawo mabephuma lapha esikoleni. Nanokuthi-ke kukhushulwa-ke ne-standard of education endaweni.
Owenhlangano elekelela intsha ukuthola umsebenzi uthi basebenzisana nezinhlaka zikahulumeni ukusiza intsha.
Sisebenza ngabantu abasha from 18 to 35 abangakaqasheki ngokuthi sibatshele kabanzi ukuthi kune-platform e-data free ayisebenzisi i-data, abangalisebenzisa bajoyine khona ba-create i-profile yabo and then mase be-create-ile khona kunemininingwane eminingi abangayithola engabasiza and njengoba befuna amathuba emsebenzi.
Undaba ezithi uphinde wagxeka isihlava sokubulawa kwamakhosi kanye nezinduna esibonakala sanda kulesifundazwe njengoba kubulewa inkosi yesizwe saseNhlangwini eKokstad edutshulwe yabulawa isendleleni eya ekhaya.
Amakhosi nawo angabantu, angobaba futhi basebemindeni yabo, angobaba bezizwe. Esicelayo ukuthi uma khona lapho besuke bengenzile kahle khona abantu bakwazi ukuthi bawabike amakhosi ezindaweni ezifanele. Makuwukuthi mhlambe kukhona inkosi lapho uyona khona engaze kuthiwa ijeziswa ngale ndlela. Ngoba kusuke kulimala abantu abaningi lapho ngokudlula kwenkosi, ikakhulukazi ngesihluku esinjengalesi. Necala lingathethiwe, siyazi nathi asizoningelosi. Mhlambe khona lapho sibuye sinyathele abanye khona. Kodwa-ke nje akuvumelekile nanoma ngabe ubanike futhi ukuthi azithathele umphefumulo womunye umuntu. Kubalulekile ukuthi konke kukhulunywe, kubonakale ukuthi yiphi indlela okungalungiswa ngayo izimo ezisuke zibhekene nazo ngaleso sikhathi.
Esephetha uthi bacela kuhulumeni ukuthi kusungulwe ikhomishana ezophenya ngalesi sihlava.
Umuntu ngekazake abeke nokuqonda ngoba sisacela uhulumeni ukuthi kube khona ikhomishana ekuyiyona ezophenya kabanzi ukuthi yini iy'mbangela nezizathu zokuthi amakhosi ney'nduna kusocunga kangaka. Mhlawumbe-ke emva kwalokho sobe sesisithola-ke impendulo ekahle uma sibuza lowo mbuzo.
Okhulumela inhlangano yabaholi bomdabu iContralesa KwaZulu-Natali naye uphawulile ngalolu daba lokubulawa kwenkosi.
SuContralesa KwaZulu-Natali, kuyasidumaza okwehlile kwinkosi uMakhoba edutshuliwe. Inkosi esiyaziyo esisebenze kahle sithi Dudu esizweni, siyasiduduza isizwe besingaphasi kwenkosi. Izigameko-ke ey'vamile lezi zokubulawa kwabaholi bomdabu futhi bebulawa emzini yabo, bonke bebulawa ngendlela efanayo. Siyafisa ukuthi amaphoyisa ayisukumele le nto yokudutshulwa kwabaholi bomdabu kabuhlungu kangaka befa phambi kwemndeni naphambi kwengane zabo. Ibuhlungu lento ngoba ifaka izizwe uvalo lokuthi isizwe sisiphephe kangakanani mekwazi ukubula umholo waso. So contralesa nje isidumazile.
Lombiko benwethule loZamando Sicele wezindaba ze 1KZN TV ngisemzumbe.
Asike seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo sabukele zona indaba ze 1KZN TV nazo kuyihlokwana kuyizona ihamba phambili. Uyaqhubeka usizo kubakhahlanyezwe isichotho usesulile esikhundleni bengongqongqosho wezemidlalo kanti indlu yamakhosi gxeka ukubulawa kwenkosi eKokstad. Umholo webandla lamaNazaretha asebuhleni umduduzi unyazi lwezulu Shembe uhambeleke ichuba laseRichards Bay Small Crafts Harbour enyakathonela kamthenene ngenhloso yokuzobusisa le ndawo isebenzi zenkampani kaloliwe kanyeke namanye amalunga. Ekhuluma nezokulizandaba uMshumayeli uZakhele Mhlongo uthi kuleli ichweba laprofethwa yinkosi ingakho ke namohlezi olubusisa. Ezinkumbi zamalunga ebandla lamaNazaretha athutheleke echwebeni laseRichards Bay kuTransnet nokuyilapho ke ebekuhambelwa khona umholi unyazi lwezulu. Uhambela konyazi kule ndawo kuyingxenye yokuzobusisa le ndawo kanye nesisebenzi sikaloliwe kanye ke nabazalwane uQobom.
Size lana ukuzobonga isiprofetho esaprofetwa ubabamkhulu ngo-1920 efika la eNatali waseprofetha leli chweba leli. Namhlanje ke usuku olukhulu lokuthi sizodlulisa nathi ukubonga kuye uShembe ukuthi wasakhela inqanawe lapho esebenza khona. Yona ngqikithi enkulu yalolu suku lwanamhlanje esikuthene ngalo la ukuthi sizosibongela nje kuShembe ukuthi ezintweni zonke ezikhona uNkulunkulu wasikhetha, wasithanda, wasakhela nalo ichweba sisebenza kulo, wayethi kubazali bethu. Ngisathi efika lapha wafica kunomama kuphela, wasiyabuza ukuthi bapho baba kwathiwa abasebenza emayini. Wayesethi kuzohamba hamba lapha kube nechweba elizoba khona bazobuya bezosebenza. Ilapho-ke namhlanje ke uzofeza leso siprofetho esasiprofethayo namhlanje, uzosibusisa leso siprofetho leso namhlanje.
Ukutheleka konyazi kule ndawo kuzoletha-ke izibusiso, ikakhulukazi ke ukuthula nozinza njengoba-ke le elakuleli lisanda kubuya okhethweni.
It's very important today when we have unyazi lezulu here at the Small Craft Harbour in Richards Bay. It actually go back in history when we see Shembe come to this place. And as you see, so many Nazareth Baptist Church people have flocked in their numbers to get that blessing from unyazi. I think for us as a whole, it sends a very strong message that peace, unity and tolerance must prevail. And coming out of the elections, when we see unyazi coming to have a prayer service with the people, it gives that inspiration within each one, and to highlight that we all belong to each another and we must grow this country, and we must never forget God. So we must live in oneness with each other. So that's a strong message today when we see unyazi lezulu here with us in Richards Bay.
Njengemzamo yokubusela idolobha iyitheke esimeni elaliyiso ngakwezokuvakasha likwazi ukuncintisana namadolobha amakhulu emhlabeni, umnyango wezokuvakasha kuzolonke kanye nakunomasipala nezihlaka ezahlukene baqhubeke umkhankaso wokukhuculula imfucuza ngenhloso yokuheha izivakashi ezoba yengxenye yomjaho iComrades Marathon ngempelasonto.
Ngemuva kwemihlangano yaloyo ongumengameli wakuleli osomabhizinisi ngaphansi kohlaka iDurban Chamber of Commerce nabanye, ukudingida amasu angenziwa okufula idolobhithi ku abezokuvakasha baqhuba umkhankaso wokukhuculula izindawo ezigcwele imfucuza nokungeminye yemizamo yokubuyisela leli dolobha esimeni elaliyiso.
It started with the president and his ministers descending here in eThekwini where they met with the Durban Chamber of Commerce and other social partners to talk about have discussions about the service delivery challenges here. From the you know, all service delivery challenges, let me not pinpoint one of them. And then they then came up with a plan, intervention kind of a plan to address those service delivery challenges. And then they established they were dealing with many things, from tourism to crime to all sorts of things. And then they established different work streams. So here, this is now the work stream that is focusing on tourism as part and parcel of the whole project of revitalization of eThekwini. So the importance thereof really is to work with the municipality to make our contribution, assist the municipality's effort to sort of, make the destination one of the sought after destinations here and in eThekwini. So it's all about pushing Durban to be an events destination.
Kuzokhumbuleka ukuthi umkhakha wezokuvakasha eThekwini ukhahlamezeke kakhulu ngesikhathi se-COVID-19, izikhukhula ezigadle eziphindelela noholele ekukhahlamezekeni kwengqalasizinda, imibhikisho okungenami ngokulethwa kwezidingo nokunye. Kuzokhumbuleka ukuthi-ke ngosuku lwangesonto kulindeleke ukuba-ke iy'nkumbi zabagijimi nabavela emazweni angaphandle babuthane kuleli dolobha, njengoba kuzobe kusuka i-Comrade Marathon ilibhekise eMgungundlovu.
Events such as this one, the Comrades Marathon, you'll be having many people descending into the city, you know, as runners and as spectators. They are talking about over, I think, 20,000 people that will be participating in this runners, and the number of spectators or the supporters is actually more than twice the number of people that will be actually participating in the race. So you know, it's about the revenue that is going to be generated from all the activities that will be happening here, from people coming to book in here, and the promotion of tourism products and services, you know, people buying these tourism products and services. So it's all about boosting the revenue generation capacity of the municipality. And of course, as you and I know, if you've got that sort of thing happening, then it means it contributes to the economy here in the city, and then the city can then be able to take that money and utilize it for all other things that the residents here need.
Yize lo mkhankaso oqale kuleli dolobha kulindeleke osabalale nakwezinye izifundazwe. Endabeni ze-One KZN TV kube kuNtombi Khona Mvubu eThekwini.
Othisha sebathatha umhlalaphansi basukumile-ke bathintithi izitifiketi zabo bathi angeke sigcwale isituli besaphila. Laba-ke basungule inhlangano ebizwa nge-Retired Teachers Association, abobizo bathi-ke bafune igama kanye namava abo aqhubeke yize-ke sebengasavuki ekuseni baye esikoleni. Basho kanjena-ke behlangene ndawonye eMgungundlovu ukuzokwakha umhlahlandlela. Kokunye-ke abakuvezile ukwakha ubumbano nobuhlobo phakathi kwabo nokuthi-ke besize imiphakathi abayakhele.
Ongumsunguli wenhlangano yothisha sebethathe umhlalaphansi uthi baqala bebancane, kepha isibalo sesinyukile manje. Uthi inhloso yabo ukwenza izinhlelo ezidlukile.
Namhlanje si-launcha i-association eqale esaqala nje ukuhlangana ngomhlaka 23 kuNovemba 2023. And okusijabulisa kakhulu ukuthi ngesikhathi siqala sasiwu 23 nje kuphela, ngoba ngangenze ukumema abantu ngefoni. Hayi, safike sahlangana ngase ngiyayibeka i-vision, ngoba ngu-vision bearer. Ngabeka ukuthi thina sifisa ukuhlangana sothisha asebehlele emakhaya abangasaziwe ikole labefundisa khona, abangasanakekile. Sifuna ukuthi siphile nasemzimbeni, sakhe ama-programs azosiphilisa, health and welfare and wellness. Senze ama-sports, senze education, siphuculane, siphinde futhi sihambe so-asista ngisho ey'koleni lapha kade sifundisa khona, ngoba asigugile kahle, sisebasha nawe uyasibona. Siyosiza iy'ngane la singayisiza khona. Kunothisha abanama-skills la abano-mathematics abahleli emakhaya, bahamba bayolekelela ko-physics nakwamanye ama-skills o-accounting kanjalo, ama-skilled subject. Nathi siphinde futhi sihambe siyobheka labazukulu bethu, siyobasupervise homework, ngoba bafeyila nje, abawenzi kahle ama-homework.
Laba bathi bafuna ukwakha ubumbano.
Njengoba sesiretayile, uthola ukuthi sifundise mhlambe iminyaka eminingi. Like for me, ngifundise ema-college, ngafundisa ema-university, ngagcina sengi isikhulu laka education, deputy chief education specialist. Kodwa uthola ukuthi kuzofika isikhathi sokuthi uma ngishona yonke lemisebenzi esengiyenzile ayibe isarecognizwa. So ke njengathi ke sahlangana sothisha ukuthi ukuze uthisha umeshona arecognizwe asenzeni lenhlangano. Lenhlangano yenza ukuthi nathi igama lethu igalelo esilishile emhlabeni ukuthi libonakale.
Omunye uthisha uthi uzoxila kwezolimo
kube ukuthi bangicela ukuthi angingene kwiportfolio yeagriculture ngenxa yokuthi sibuke ukuthi imiphakathi yethu inhlwempu nanekhwelo olishaywe ezigabeni eziningi zikahulumeni zokuthi one family one garden. So sabuke ukuthi noma sesisemakhaya sesibadala kubalulekile ukuthi sivuselele into yokuthi imindeni ijwayele ukuthi bekhona abakutshalayo emakhaya ukuze silwe nesimo sendlala nanokuthi sizame ukuthi sithole ukudla okuhle okuqhamuka enhlabathini esingathi ku-fresh.
Ezindabeni ze-KZN TV, ku-Ayanda Dube, ngaseMgungu Ndlovu.
Asiphinde futhi siseyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-KZN TV. Nazo bekuyihlokwana bekuyizona beyihamba phambili osuku namhlanje. Luyaqhubeka usizo kubakhahlanyezwe isichotho usesulile esikhundleni ubengungqongqosho wezemidlalo kanti indlu yamakhosi igxeke ukubulawa kwenkosi eKokstad. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-R18.76 maqhathaniswa ne-dola, libo R20.41 maqhathaniswa ne-euro, libo R23.97 maqhathaniswa nobhondi waseBrithani, igolide lona lu $2,330.51 i-ounce, u-oil ongahluzwe wona u-$77.52 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Uthola-ke ithuba eliyingqayizivele unozinto weqembu lebhola elizenze eMgungu Ndlovu iMidrand Academy FC eseyogijima kwiqembu le-Honorpirates DDC. Lokhu-ke kumenyezelwe ngesikhathi kunesithangami nabezindaba emahhovisi iMidrand District Academy of Sports okuyisikhungo kwesiphethe leli qembu. Umqeqeshi omkhulu kuleli qembu Vincent Mnyeni uthi unozinto wabo wenza ezibukwayo kumdlalo we-Orlando Pirates Cup egoli eyayidlala-ke ngamaholiday phasika. Uthi-ke bathola izicelo eziningi zamaqembu amakhulu ayefuna abadlali babo, kepha-ke bagcina bevumelene ngonozinti uBayanda Zulu. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathelwa zona osukuna namhlanje. Mina nawe kahlangana kusasa futhi ngase isikhathi esifanayo. Nisale kahle.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile